Usia haya akroma TV GH so mesrese ene yeda edikan ya oba channel so anu abomodena edonsa amian kitahundi kan kwashan so de so a mechrese eno eye notification bell no na wa like ya subscribe to the channel na ene eyade ese unumnyamfo bi ababonten so edensem bia betutudwa a oka di nyina de afa eye taxes ho sensem a eye owura doctor Muhammadu Bawumia ena monten so a okeka keka no ho nsem no ho bi na asema owura yi eka ede achirega na manfo nyina ne se se eyade se His Excellency Vice President Dr. Mahmoud Bawumia onenam Ghana Mountain so ebo ntwa no nsema okeka dia fa taxes ho se empu ene no eyade se omba bebie app bi e ofon so akere se otifi ana wo adwuma mu a na watimi aboso kakakakaka na akere se watu ya tax wo mra obi a emme ha wo mra obi a emma abonten so obi a ma wo shop mu emme ha na o megigi sika bia eni na eno bebo ama akere se reference free and fair no eno so aye adwuma wo na owura yi nsema okan nyina ne se edrum re bi a na akere se omo omudi dwa no omo mie yi papa papa enam se eya na nkrofo omo jete tax no ibu ho mpa na enuru mra omo betu tax mpa na waba na akere se ihu no de aba na police fo nyina edi akire na ene se ade se onu nyamfo ababonten so na wabe ka se so oba obe sa app na ma akere se otifi a obetumi atu ya tax mra obi a emetete wode a ene na owura no waya ade yi papa 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 nti ene ade se owura a friend se castro a on ton cas e okuma se na odi nyuma bebrebe no aka ede afa Dr. Mahmoud Bawumia ho se Ghana fo ye mwa ne to abama na se bua ne to abama na wura no ba obebo apoman no na usan so e ko kire esan biye biye mse mu e ka se empempi no omo omo ton ka se omo krekra ne ma e firi aburu kire ye fra omo se importers no emre pi no ya omo ho e kire omo papa e firi se se omo de ne ma begu container mu kura e ba be duru Ghana mountain so amo kire se omo timi akra omo ne ma atimi akle omo gushu nyina ade akogu mountain so atonton no e ya ho kire ye pa e ko ho na ono ka kire Ghana manfo nyina se se ade a Dr. Mahmoud Bawumia aka se free flat rate no se eno timi eye ena e koso de a ebebu aga na manfo ama kire se ne ma wa ka nyina so akototo nti yenko ni yenko ti nsema onumnyamfo Castro e ka ye ni bi
ye fe me kwabram komo ba do do no aso fe me Castro yeah tinto kaso wa ya ye pa ye cardless da ba u mi anso mo de ba ne de no kwe ni se o hwe mu pa se ya dia o mo be ya ano ye top so ne de be boa se o bi be sore no wa ba o so u tia tax harassment o hwe se na titro ye nua no mo ye me fo ne ade de ye o ha kwa witi mi tu ka sa de tin ya pak ka ji it is a wo ho na se o be obi bia o fun so na reflect ho no a me me hu no se no obi mi aboa e ma okwa wo nemu ju what I say eh ti no eno mo mde mi hu no se eye na secondly sa port nse mo no so no ye kruma akasa no even 95% eye importers so that say this all kind importer affecting the whole of the nation because bi dis sa duty nse mo ye say mo container bi abedu ameda ameda because enye stable ade abechi bia no e wo price ya ubetie ye ukwa wo expect so kwa kutia no be kwa ku duro no na nye sa na tie na more than that on e basa a headache wa ho na kwa kwaji sense ka no dia kwa kwa sa anyam no e na say wo ye rough so wo be ye dwuma so ma ban no because ye na wo expect nye sa na tie o na meje no ntino say basa bibi sa ko basa na a fete ye pa wo ba wo ba beton le say flat rate be bo pa and exactly e betimi aboa and you onim onim say why you container e ba who be six cars for container no and at least inim say cars here be flat rate u be any price here container e ba no aboa wo ne say e ba be drew na fee ne yesa be ka say ne ka e no ne say na di ka de manufacturers no be cars o kromo no a very good idea what does he na fee ne ya ba sa system no bade kakra me metimi madrin kakra metimi ache ne se sebi sebi pedu asa enye obi an metimi ato brand nka what I say it no mo so nyan mo man se se bi so mra so okay fine ye nyina ya tie se se ye be ye cow, you crumma, name on cast and ever bano. Yen almost obey ya. Yea, ya toca and be a tono, ye dealership. Send ye beat me to be at a tono. A so modern she be ba. So, okay, cast ye bano, ya. See. And I say, yes, I'm fifty and on a movie for system on my new friend is manufacturers in a bar at once. Where is our now? What hiring?
You are here for now. We and Sama Unmunyam for Air Castro, Eddie Abeto Ghana Mountain. So, a far doctor Mahmoud Bawumia and she say, yeah, what she say, ah, what the Bregana man for. Omra yitimi eto aba ema no na se obetena abanu anu so a obeye de abo gana manfo no na onunyamfo yi agbibie mu ekyerekyere nsemu se mprempi no omo akyere se omo ton cars no eye car dealers na omo kra ne ema free aburukire ediba oman mu no eya no mo kyere omo yi pa wo ha port mu nsensem na akyere se ye twesika twitwiri de ya towa pampam na okokura wuntimi ntuya kra ma yetimi sizi wo cars yetimi sizi wo nyama bi kra yetimi bon ocean kra de man krofo mo de omo befa ni free no na se ne umunyamfo doctor Mahmoud Bawumia aba bonten so abeka sansem yi dia ene ye na ne wo kan nyina ne se sa taxes mu nsensem no ebeboa amomo nso omujumadi akoso ntina oka ama gana mfu nyina ate se ye nyina ye mwa ne ento aba ema doctor Mahmoud Bawumia na untimi ntena kunya no so na yade se untimi ntena kunya so a obeboa ama gana mwa mo kra kra cars no ediba oman yi mu omo mo tonton cars omo mo tonton ni ma bibira kire se ewo abefu man mu a kire se abrofu man mu omo kofa diba oman yi mu no mo nso ba beton no ebeboa mo nso dwumadi akosopa na usan so kan se yehwe president any vice president dodo omo aba na omo twa mu kode a owura doctor Mahmoud Bawumia his excellency no ono de eda nyina ni vision sa kire se wahyehye no e se ni nyina gu apawa so nto yi ni mako na wode ba obia nso a wote ase bia be hunse ah papa we die na adwene mu do yi papa na yade se ni vision owo no ebebo ama oman akoso papa na anunyamfo atifo nsema owura ye friend se Castro ebeka aye no eno ni yadamase na meka nyina akyere mu se se yade se wo chani yi so na ope dwumadi bi a efa kuyaye ho nsem de a ene yemfa wani enkyere babia fo ni kyere ye smart agro innovation de kese wokɔ abɛfo ntentan so akyɛ sɛ ɔmo agyiba bia akyɛ sɛ ɔmo ho dawuru nko ana amanfo wɔ na adwumadie bɛ na ɔmo yɛ adwumadie ɔmo die nyina ne sɛ ɛba no plantain saka multiplication ɛyɛ bɔde ne ho nsɛnsɛm so de a ɔtimi de baako na ada ne kyɛ sɛ 24 ɛyɛ ade sɛ ɔwura no smart agro innovation fo ɔmo di sɛ adwumadie ɛde bua amanfo yie pa twen bɛ ɔmo na sunya ne ma bebere fa ɔbɔde sɛ ho na me a me nso a me de kase ɛbrɛ mo ɛyɛ mo ankasa mo somfo ɔhene bakwadwo makramo.